kyerɛ me sɛ ɔbrɛ biaa twɛwuo ɔbrɛ biaa twɛwuo yɛtete ha yi yɛbɛkɔ wopew wompew mɛto sɛ lakora akɔe ɛka mfie aduasa baako ne ɔnya mfie apem 1000 years wɔkɔe ɔhene ezekia wobɛwuo nyame sɛ yɛ will na wobɛwu ɔsɛ yɛwurade me na wonim deɛ mɛdi wakyiri